tlabe ba mo isetse grocery that they take care of him. Wa bona? Eh, twice a year or a kae ba mo fe that. Bona ba batla o mong ka to mosebedisa. Ne ba kometse ka mogae ba mo frustrate la. Ah, tlo le tsimo nao.